kwakwamu pathway. Daddy ma wone me so. Na tan fu hu se uyo nyame a woti ase. Ora fa cho yonko.
Events unfolding, a big casa, a big me. In fact, the door now cry, what out? And so, Rajema, then training is empire. Me go at you, ma, who said, we own a mayor, what you see? Ma, then training is empire. Me go at you, ma.
Yeah.
nsɛnkyerɛni nyankopɔn is here. Ebusadeɛ biara obi biara de ato n'akoma so ɛwɔ Eagle.